kuthali ndlela zangu swe uthi amali umuntu ongkathali ndlela zangu swe uthi amali umai sengkathali ndlela zamwe amali ingoba ngoba ngoba
I'm not afraid.